imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Iradiyo Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi bacu. Ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo mbwiye gushikizwa nanje Fideni Yongabo. Leta y'igihugu cya Tanzania ejo ku munsi wa gatatu yaratahukanye impunzi z'Abarundi 178 bari bakirondera ubuhungiro mu ikambi ya Nyarugusu.
Atashe ku ngupu mu Burundi bamwe bagenda bararira. Rabaye UN nuko benshi bahebye natwe ntitugiriye tuje bamwe twarabuza abacu. Nsingiriyo nda singiriyo navuye singiriyo tuje.
Iyo ni imwe muri izo mpunzi. Ibinyamakuru bikora inkuru zatohojwe neza byagiye hamwe mu ishyira hamwe ryiswe Forbidden Stories biragaragaza ko byakoze inkuru zatohojwe neza ku butegetsi byita ubw'agahotoro bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu Burundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu isoko nkuru ya Ruvumera iri mu gisagara cya Bujumbura n'abahasumira barangiwe kwinjiramwo mu gihe cy'amasaha 4 kumvo z'umutekano. Muri Sudan uruhande rw'igisirikare rufise ubutegetsi rwanse kuja mu biganiro by'amahoro bihuza n'umugwi wa gisirikare uzwi nka Rapid Support Forces RSF mu mvonyapfunyo ugwanira gushika ku butegetsi bw'ico gihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi mu hafi ya maradio yanyu. Beka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayo uno munsi mwateguriwe na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa.
Amakuru yacu tuyahereye muri Afrika y'Epfo, aho abanyagihugu muri ico gihugu baraye bitabiriye amatora afatwa nk'arimwo ubupfindo abaye muri ico gihugu kuva cikukira intwaro ya karyamisha miryango apartheid hari mu 1994. Ibipimo vyashizwe ahabona vyerekana ko umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ushobora gutakaza ibibanza vyinshi mu namashinga mateka. Bikaramuka bigenze uko bizuba ari ubwa mbere bibaye kuva ANC ifata ubutegetsi hari mu 1994. Abatoye ejo kwa gatatu batoye abazoserukira intara 9 n'abashinga mateka. Aba ni nabo bazoheza bagatora uzoca aba president wa Afrika y'Epfo. Umugambwe ANC uri ku butegetsi ukaramukuru ashinga mateka benshi amahigwe yuko president Cyril Ramaphosa aramutswa ico gihugu kuri no nshuro aguma ku butegetsi azobaye menshi. Urunse abashinga mateka bakenaho umugambwe ANC ushura kuzoba utakaje ubutegetsi umaze ku imyaka 30. Umurwujeje gutegura amatora muri Afrika y'Epfo watangaje ko ibitigiri vy'abitabiriye amatora y'ejo kwa gatatu biri kure cane yabitabiriye ayaraherutse kwa muri ico gihugu mu 2019. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ryari ku rubuga tukadukesha amwe muri ano makuru turiko turabashikiriza rivuga ko ibice 55% vy'amazu yo gutorera ko arivyo vyonyene vyashoboye guheza kwakira abanyagihugu bari bakibigana inyuma y'amasaha abiri hisa hari hatanzwe nka ntabanduka kugira ngo ibikorwa vyose bibe vyaheze. Ibikorwa nyezina mumenya ko vyari guhera saa 3 z'ijoro ariko inyuma ya saa 5 z'ijoro hari abari bagitora. Tukiri ku mugabane wa Afrika muri Sudani uruhande rw'igisirikare gifise ubutegetsi muri ico gihugu rwanse kuja mu biganiro vy'amahoro biruhuza n'umurwi wa gisirikare uzwi nka Rapid Support Force RSF mu mfunyapfunyo ugwanira gushika ku butegetsi bwa Sudani. Malik Agar icegerasha General Abdel Fattah al-Burhan arongoye ubutegetsi bwa gisirikare yavuze ko batazopfa bahonyoje ikirenge mu biganiro kiretse bishwe. Majambo yiwe yagize ati ntituzoja ijeda ababikeneye baraza batwicire ngaha mu gihugu cacu hama ibiziga bavyikorere babitwareyo. Ijeda nico gisagara gisanzwe kiberamwo ibiganiro vy'izo mpande zibiri muri Arabia Saudite. Uruhande rw'abasirikare bafise ubutegetsi bwa Sudani ruvuza no majambo inyuma y'ibiganiro umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yari yagiranye na General Abdel Fattah al-Burhan amusaba guheza intambara no gusubira ku meza y'ibiganiro. Ibiganiro vyose vyabaye hagati impande zirwanira ubutegetsi bwa Sudani vyari bifashwe mu mugongo na Amerika. Ku rundi ruhande ariko abasirikare bafise ubutegetsi bwa Sudani bemeye ubutumire bwa Misiri mu nama y'abanyepolitiki b'abasivili naho ku ruhande rwemeye iyo nama rwavuze ko bizovana n'abanyepolitike bo muri Sudani bazoyitumirwamo hamwe n'abazoyizamo b'abanyamahanga. Malika Gar icegera cha General Abdel Fattah al-Burhan arongo ubutegetsi bwa gisirikare yasiguye ko inama yabereye ya Addis Abeba muri Ethiopia irimo abanyepolitike b'abasivile gusa yayifashe nko gusamaza makungu no kudindiza umugambi wo gutorera umuti w'intambara ya Sudani. Uruhande rw'umugwi wa gisirikare uzwi nka Rapid Support Forces narwo rwavuze ko rwiteguye gusubira mu biganiro. Naho biruko na ruhande na rumwe rwigeze rukurikiza amasezerano y'amanama yabaye imbere arimo ahanini ayo gutanga agahengwe. Hagataho ingwano ikaze irabandanya mu burere bwo mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Sudan Khartoum. Abanyagihugu bavuze ko biriwe bumva ibisasu birimo ivyarungitswe n'indege n'ibibombe. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko Korea ya Ruguru ejo kwa gatatu yakororeye muri Korea y'Epfo ibipurizo bishika ku 260. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko ivyo bipurizo vyibara ribonerana vyarimwo ubutumwa bucafuza Korea y'Epfo amazirantoke, ibikoresho byo kwihanaguza mu kazu ka surwumwe, ivyondo, imyanda mikuru y'ibikoko n'ibindi bicafu binuka. Ibimenyesha makuru vyo muri Korea y'Epfo bivuga ko Korea ya Ruguru yakororeye ivyo bipurizo mu gihugu cyose. Ibibanza vyakorokeyemwo birimwo amabarabara acamwo imiduga myinshi n'abantu benshi, imbere y'inyubakwa zibamwo abantu, ibibanza bigenderwamo abantu benshi mu icungararo yose ya Korea y'Epfo irimo no mu rwa mukuru Seoul. Abategetsi ba Korea y'Epfo bace bihutira kurungikira ubutumwa mu matelefoni y'abanyagihugu bo babuza kuva mu mihana yabo. Igisirikare cha Korea y'Epfo cavuze ko ivyo Korea ya Ruguru ya ze ari ububisha bugayitse ihonyangwa ku rwego rwo hejuru ry'amategeko mpuzamakungu kandi byabangamiye cyane umutekano w'igihugu. Mu itangazo yo Yong, umushiki wa Kim Jong-un atwara Korea ya Ruguru, yasohoye yishimiye iki gikorwa avuga ko ari icira ubwenge, ingabire nziza itabesha kandi yerekana ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro kwanyagihugu ba Korea ya Ruguru. Impande zitandukanye zo muri Korea y'Epfo zavuze ko itangazo rya Yo Jong ari iry'agashinyaguro. Mu ntango zinondwi, Korea ya Ruguru yari yagabishije ko izo kwihora inyuma yaho umwe mu baharanira agateka kazina muntu azwi cyane muri Korea y'Epfo arungitse ibipurizo bigera kuri 20 birimwo ibipapuro bivuga nabi ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru n'ibikoresho birimwo indirimbo za Korea y'Epfo zibujijwe kuvugirizwa mu ya Ruguru. Tuce tubibandaniza mu y'imirimo, ibitigiri by'abashomeri muri rusangi bizogabanuka ku isi hose muri uno mwaka w'2024. Ibi bivugwa n'igisata cha ONU kirabivya kazi, Organisation Internationale du Travail OIT mu funyo cavyerekanye muri raporo yacu nshasha ivuga ko muri rusangi abari kubararondera akazi ku isi yose ari miliyoni zirenga 400. Muri iyo raporo igisata cha ONU OIT kivuga ko ku isi yose abashomereye ari ibice 4 n'utundi duce 9% mu mwaka uheze bakaba bari ibice 5%. Ibi biharuro biri hasi ivyo OIT yari yatanze nk'imburi zavuga ko mu bihugu bitunze abashomeri bazokwiyongera cyane kubera ubuhinga butuma amamashini akora bumwe mu buzi bukorwa n'abantu. Igisata cha ONU kirabivy'akazi kibandanya kivuga ko hacibonekeza ubusumbasumbane mu buzi na cane cane ku bagore baba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere. Mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, abagore batagira akazi muri rusangi ni ibice 22 n'uduce 8%, abagabo nabo bakaba ibice 15.3%. Mu bihugu bitunze abashomeri b'abagore ni ibice 9.7%, abagabo nabo bakaba ibice 7.3%. Gerbert Hungobo atwaye igisata cha ONU kirabivy'akazi, Organisation Internationale du Travail, yavuze ko raporo yabo yerekanye ko ikibazo cy'ubusumbasumbane mu kazi gahabwa abagore ari ukuri kwigendera. Yasiguye ko ikibazo cy'ubushomeri muri rusange kibwirijwe gukenyera kwa imishahara y'abagore n'abagabo nayo nyene ntingana nk'uko uyite ibivuga. Ku idolari rihembwa umugabo muri rusange bamuvanira ko amasenti 48.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet we akaburungu radio yacu voa akaburungu.com no kuri YouTube na Facebook voa radio yacu. mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu isoko nkuru ya Ruvumera iri mu gisagara cha Bujumbura n'abahasumira barangiwe kwinjiramwo mu kiringo kirenga amasaha 4 bitewe n'umutekano muke. Ibindi kuri inkuru na Thierry Vendayishimi.
Ubwo abakunzi bijwi rya Amerika bishikira ngaho ku isoko rya Ruvumera riherereye muri zone Buyenzi komine Mukaza basanze imiryango yose igenjiramo yugaye abadandarizamwo n'abasuma bose bari hanze hari gihe cy'isaha zitatu mu gihe isoko rifungurwanye n'izina isaha imwe n'igice z'agatondo nk'uko amasoko yacu abitubwira na mumenyesha makuru canke undi wese yari yemerewe kugira ifoto afata canke amajwi ku biriko birabera muri ico kibanza Abajejwe umutekano mu gipolisi bari kumwe n'urongoye iyo soko nibo batanze itegeko ko atamumenyesha makuru yemerewe kugira ibyo afata baca babategeka kuva muri ico kibanza igitangaza makuru ca leta arico RTNB televiziyo y'igihugu niyo yonyene yahawe uburenganzira bwo gufata amasanamu naho nyene bakaba babwiwe ko batagomba gufata amajwi y'abanyagihugu haheze amasaha arenga 3 urongoye iyo soko ya Ruvumera Eric Baseka yaciye akoranya inama y'abadandaza bose bari babujijwe kwinjira abaharangurira abaguzi ndetse nabo bajejwe umutekano yaciye abamenyesha ko ku isoko ryugaye mu kiringo cayo masaha yose arengane ari imvo z'umutekano utifashe neza muri iryo soko gusa ntiyagiye mu idonido isigura icateye uwo mutekano muke ikindi yabamenyesheje nuko abo bita abamasayi ndetse n'abandi batembereza ibidandazwa ngaho mu isoko no hanze ya ajyo bihagaritswe kugeza basabye ibibanza byo gukoreramwo abandi babujijwe kudandaza nabasanzwe badandariza impuzu hasi mu isoko aho bita muri Vayura inyuma y'ibyo isoko ryaciye rifungurwa yamara bamwe mu bahakorera batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko bafise amakuru ko hoba hari ibigwanisho byashizwe muri iryo soko ku mugoroba wo kwa kabiri kwigenekerezo rya 28 ku kwezi kwa gatanu uyu mwaka Ayo makuru avuga ko hari umwana yahawe n'umuntu ibigwanisho birimo grenade abyinjiza muri iryo soko mu nyuma aza gufatirwamwo gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kuronka amakuru yimbitse kuri ayo magrenade yoba yinjijwe mu isoko abo bafise utwabo muri iryo soko banabwiye abakunzi bacu ko bafise ubwoba kw'izo grenade zigenda zitegwa muri iryo soko zishobora guturika umwanya n'umwanya abantu bakibwa ku murango izuba riva ibyo bavuga ko ashobora kuba ari n'amayeri yo gushaka kwiba hakoreshejwe ubwo buryo na cyane cyane ko atari ubwa mbere hibonekeje ibyo bigwanisho muri iryo soko basaba ko iryo soko ryocungegwa n'abasirikare na cyane cyane ku nzira zose zishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi zirimo n'umufurege ugenjiramwo usanzwe utwara amazi ariko mu gihe cici na cyane cyane ko atamazi abarimwo abantu bakaba bashobora kuwucamwo kuko ari munini cyane urongoye igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana abajijwe na bagenzi bacu mu Burundi kuri ico kibazo yabamenyesheje ko ataco abiziko kuko atacegeranyo umukuru w'iryo soko aramuha nakindi yarengeje ko isoko rya Ruvumera haheruka kwaduka umuriro kwigenekerezo rya kabiri uku kwezi umwaka w'2024 ku ruhande rumwe rwaryo mu nyuma urazimwa atabyishi bihononekariye nayo mu kwezi kwa gatatu naho muri iyo soko nyene harato ibigwanisho bigizwe n'amagrenade Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
ibinyamakuru bikora inkuru zatojwe neza byagiye hamwe mu ishyirahamwe ryiswe Forbidden Stories biragaragaza ko byakoze inkuru zatojwe neza ku butegetsi byita ubw'agahotoro bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bivuga ko ubutegetsi bwiwe bukora uko bushoboye kose kugira bunumye abatavuga rumwe nabwo harimwo n'abari mu bihugu byo mu mahanga inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika turayisomegwa na Geoffrey Mutagoma
Ibyo bitangazamakuru bigera kuri 17 biravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bwibasira cyane batavuga rumwe nabwo bari mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nko muri Sweden, mu Burundi, mu Bubiligi, muri Afurika y'Epfo, muri Tanzania n'ahandi ku isi. Ibyo bitangazamakuru bihuriye mu cyo byise Forbidden Stories, inkuru za kirazira ugenekereje mu Kinyarwanda, ku Rwanda bivuga ko bifite ibimenyetso n'ubuhamya bigaragaza icyo byita amayeri ajyanye n'iterabwoba ndetse n'uburyo bamwe mu banyarwanda ba mu mahanga nk'impunzi bagenda urwo rengero Forbidden Stories biragaruka cyane no ku banyamakuru bahunze bikavuga ko bageze hanze ubutegetsi bw'u Rwanda bukabahozaho ijisho. Ugaruka cyane mu nkuru icukumbuye ku Rwanda ni Jean Bosco Gasasira umaze hafi imyaka 14 mu buhungiro. Uyu wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru umuvugizi yabwiye Forbidden Stories ko yahunze u Rwanda mwaka 2010 nyuma yo gushyirwaho ibikangisho byinshi. Akavuga ko nyuma y'amezi make ahunze uwari waramusimbuye by'agateganyo kuri uwo mwanya yiciwe mu mujyi wa Kigali ndetse n'icyo kinyamakuru abategetsi bakagihagarika. Gasasira yabwiye ibinyamakuru byibumbiye muri Forbidden Stories ko nubwo yaje guhabwa ubuhungiro n'igihugu cya Suède, icyo yise amayeri y'iterabwoba ryo kumugendaho yakomeje. Umuryango Forbidden Stories uvuga ko wiboneye inyandiko yavanywe mu majwi y'ikiganiro cyo kuri telefone umusirikare mukuru w'u Rwanda Jack Nziza yaganiriye na Maneko wari ushinzwe gukurikirana Gasasira. Iri huriro ry'ibinyamakuru bicukumbura rivuga ko nta gihe cyashize ibyo bibaye umudiplomate w'u Rwanda akirukanwa ku butaka bwa Suède bikemeza ko yaziraga gukora ibikorwa by'ubutasi ku mpunzi z'Abanyarwanda. Mu mwaka 2013 naho urukiko rwo muri Suède rwahamije uwo maneko icyaha cyo gukora ibikorwa by'ubutasi binyuranyije n'amategeko. Forbidden Stories ivuga ko mu byashingiweho muri urwo rubanza harimo n'amajwi y'icyo kiganiro yagiranaga na Jack Nziza umusirikare w'ipeti rya General mu ngabo z'u Rwanda ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Forbidden Stories ivuga ko ibyo bitakomye mu nkokora ibikorwa byo guhiga Gasasira. Ikemeza ko mu mwaka 2021 ikinyamakuru Journalisten cyatangaje ko umukozi wa ambasade y'u Rwanda muri Suède yaba arahaye mu muryango wa Gasasira miliyoni 5 z'amakrona akoreshwa muri Suède, no kuvuga asaga miliyoni 690 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, ayo kikavuga ko bayahabwaga nk'ingurane ngo batange imyirondoro yaho Gasasira aherereye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Turacyavuga ku byatangajwe n'umuryango w'ihuriro ry'ibinyamakuru Forbidden Stories. Mu mazina y'abanyapolitiki, Forbidden Stories ivuga ko bahunze ubutegetsi bwa Paul Kagame ariko bakanga bagakurikiranwa n'iyo bahungiye, harimo Patrick Karegeya wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda akaza kwicirwa muri hoteli i Johannesburg muri Afurika y'Epfo anizwe. Harimo kandi Kayumba Nyamwasa wigeze gukurira ubutasi bw'u Rwanda anaba umugabo w'ingabo zarwo. Uyu Forbidden Stories ivuga ko yarokotse ubwicanyi kandi ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwanzuye ko ibikorwa byo kugerageza kumwivugana byari bishingiye ku mpamvu za politiki, ndetse ko inyandiko z'imikirize y'urubanza zerekanye ko abari babiri inyuma ari itsinda ry'abantu bo mu Rwanda. Naho mu mpirimbagi z'uburenganzira bwa muntu ho amazina agarukamo harimo irya René Claude Mugenzi. Uyu ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories bivuga ko yemenye ko leta y'u Rwanda irimo kugerageza kumwivugana nk'uko bikubiye mu nyandiko yo mu biro bya polisi ya Londres mu Bwongereza uyu muryango ufitiye kopi. Nyamara uyu muryango uvuga ko leta y'u Rwanda ibyo yabihakanye. Ahandi naho umunyamakuru w'umunyakanada kazi Judy Rever mu mwaka 2014 yasabye uburinzi bw'inzego z'umutekano z'ububirigi ku buzima bwe avuga ko bwari bubangamiwe n'u Rwanda. Ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories kandi mu nkuru yabyo yemeza ko abategetsi bumviriza batavuga rumwe nabwo bakoresheje ikoranabuhanga rya Pegasus. Biravuga ko hagenda hagaragara impfu zitera amakenga ishimutwa rya hato na hato no kwibasira abavandimwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Forbidden Stories yavuze ko bumwe mu buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashisha harimo ubushimusi, amaruzi no gutera ubwoba hakoreshejwe telefoni zitazwi. Ku bushimusi, uyu muryango ugatanga urugero rwa Joseph Mazimpaka wahoze mu gisirikare ivuga ko yashimutiwe n'ingenza z'u Rwanda muri Tanzania ariko akaza gutoroka. Hazamo kandi irya Paul Rusesabagina. Uyu Forbidden Stories itangaza ko imyaka ibiri mbere y'uko ashimutwa, ni ukuvuga mu mwaka 2018, yaba yaraburiwe ko hari igikorwa cyo gushaka kumuroga bikozwe n'inzego z'ubutasi bw'u Rwanda. Ibyo bitangazamakuru biranavuga ko bifite ibihamya ko hari abasirikare b'u Rwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23, bigashimangira ko bifite n'ibimenyetso kuri bamwe mu basirikare b'abanyarwanda bagwa mu ntambara ibera muri Kongo. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi byose ubutegetsi bw'u Rwanda bubikora bugamije gucecekesha no kubiba umwuka w'icyoba mu bantu. Bwana Lewis Mudge, umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch ishami rya Afurika yo hagati, mu kiganiro ahaye Forbidden Stories avuga ko ubutumwa u Rwanda ruba rurimo gutanga kuri aba bantu bari hanze y'igihugu busobanutse cyane. ko ari ukubabwira ko ruzabacecekesha. Ibi kimwe n'ibindi bikuye muri izi nkuru zicukumbuye za Forbidden Stories, guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure. Mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byashyize ahagaragara, rivuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'abakoresha itangazamakuru bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abaturage muri rusange bagamije inyungu za politiki. Muri iryo tangazo, Leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Forbidden Stories bidafite ishingiro, uretse kuba bigambiriye kudurumbanya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganijwe muri uyu mwaka, ndetse no gukomeza guyishyigikira umutwe w'abarwanyi ba FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, kuri ubu ukaba warizwa muri Congo.
Mu Rwanda, sentare y'intango ya Nyarugenge yategetse Eugene Barikana, yahoze ari umudepite mu nama nshingamateka y'u Rwanda, kwishyura ihadabu ingana n'amafaranga 500,000. Ni nyuma y'aho umucamanza wayo yamwegetse ko icyaha cyo gutunga ibigwanisho mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Eric Bagiri Wusa dufitiye inkuru y'imva.
Akabati gashaje kari mu nzu bwana Eugene Barikana yahoze abamo, nyuma akaza kuyigurisha atakigakoresha, niko abatangabuhamya bemeza ko basanzemo izo ntwaro aregwa gutunga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Izo zigizwe na grenade yo mu bwoko bwa stick ndetse n'ububiko bw'amasasi 10 yo mu bwoko bwa AK-47. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge asoma iki cyemezo. Bwana Eugene Barikana wahoze ari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ntiyari mu cyumba cy'urukiko. Uruhande rw'ubushinjacyaha narwo ntirwari ruhagarariwe. Ubushinjacyaha mu kirego cyabwo busobanura ko izo ntwaro zabonetse mu kabati Barikana yari yagurishije uwitwa Hitimana, ni nyuma yo kwimuka mu nzu yari atuyemo ku kivugizi Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nitwabashije kumenya igihe yaba yaratangiriye gutura muri iyo nzu n'igihe yayimutsemo. Barikana kiregura avuga ko yasabye wari ubonye izo ntwaro muri ako kabati gashaje kuzisubiza aho yahoze atuye, ariko abakozi bakazipfunyika mu gitambaro bakazishyira mu ndabyo hafi y'igipangu. Ubushinjacyaha buvuga ko zatahuwe n'abandi bakozi bazwi nk'abakarani bari bagarutse gutwara ibindi bikoresho bya Barikana bahita batabaza inzego z'umutekano. Uregwa haba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha no mu rukiko yemera icyaha, akavuga ko atarazi ko atunze izo ntwaro. Ibi bikamubera umwanya wo gutakambira umucamanza avuga ko mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 60 akorera igihugu atigeze agambirira kukigirira nabi, akavuga ko atarazi ko azitunze. Barikana kabura nakeka ko byashoboka ko izo ntwaro aregwa zaba zarageze mu kabati yahoze atunze mu gihe yari ari prefe wa prefegitura ya Kibungo. Yumvikanisha ko iwe habaga abasirikare bamurindiraga umutekano, ndetse na ubwe yari yarahawe imbunda ntoyo mu bwoko bw'amasotera yo kwirinda. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igifungo cy'imyaka 2 muri gereza, ariko Barikana uvuga ko byamugwiririye akaburana yemera icyaha akanagisabira imbabazi, ari nako yasabaga gukurirwaho igifungo. Umucamanza agasesengura akavuga ko mu gihe Barikana yatungiye izo ntwaro atigeze agira urwego rubishinzwe amenyesha iby'izo ntwaro. Urukiko ruvuga ko atigeze amenyesha n'uwo yagurishije iyo nzu ko harimo izo ntwaro. Rwavuze ko uregwa atagaragaza uburyo izo ntwaro zageze aho yahoze atuye ndetse n'aho yaba yarazikuye. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yanzuye ko uyu wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ahamwa n'icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko agomba kugihanirwa. Yavuze ko kuba Barikana aburana yiyemerera icyaha ubwabyo bimutsindisha. Yavuze ko kuba yaraburanye yemera icyaha atagora inzego z'ubutabera yanyuzemo bimubera impamvu nyoroshya cyaha. Umucamanza yasobanuye ko Barikana yagombye guhanishwa ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga cyangwa se igihano cy'igifungo kingana n'umwaka umwe muri gereza. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yamuhanishije kimwe muri byo ari ryo hazabu rya miliyoni imwe, ariko kubera Barikana yaburanye yemera icyaha yamuhanishije gutanga ihazabu ingana n'amafaranga 500,000. Ku ngingo irebana n'igarama ry'urubanza ringana n'amafaranga 10,000, umucamanza yarimusoneye. Yasobanuye ko Barikana burana afunzwe. Eugene Barikana wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatawe muri yombi kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Leta y'igihugu cya Tanzania ejo ku munsi wa gatatu yaratahukanye impunzi z'abarundi 178 bari bakirondera ubuhungiro mu ikambi ya Nyarugusu. Abo ni bamwe mu baba mu ikambi atabyangombwa bafise. Idonido kuri inkuru na James Joven.
Ibyo bitigiri byatanzwe n'umurongozi mukuru w'ibiro by'abimukira mu ntara ya Kigoma Bwana Remigius Pesambiri nyuma y'icyo gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi mu gihugu cy'u Burundi benshi muri bo bajyanywe Rutana cy'ibitoke mu giteranyi na Cyankuzo. Bwana Pesambiri yashimangiye yuko icyo gikorwa kiri mu migambi ya Leta ya Tanzania yo gutahukana impunzi zose yatarenze umwaka turimwo kandi yuko iyo ngingo yafashwe bivanye n'uko izo mpunzi hafi 1,000,000 n'umunani atarupapuro bafise rubaranga kandi bataronswa imfashanyo.
Mahesabu yanatuonyesha kupitia taratibu na records za kwenye makambi wanapatikana kama 1,120.
Ibiharuro bitwereka yuko hari impunzi zigera ku 178 dutahukana uyu munsi bose nta rupapuro bafise rubaranga ko ari impunzi, gutyo biboneka ko atamategeko bakurikije mu kwinjira mu nkambi, ari nayo mpamvu tubatahukanye harimwo abakenyezi, abana, imisore n'abageze mu zabukuru. Ni ngombwa ko basubira iyo bavuye mu gihe ataburenganzira bafise bwo kwitwa impunzi.
Sasa kama idara ya wakimbizi hayatambui, wanarudishwa sasa uhamiaji, na uhamiaji inaanza kufanya zoezi la kuwarudisha kule walikotoka. Sisi tutakuwa tunarudisha, kwa hiyo mkuu wa makazi atakuwa anawaleta ofisini, sisi tunawarudisha.
Mu bitigiri dukura mu biro by'abimukira mu ntara ya Kigoma kuva mu mwaka w'2017 impunzi zidafise biziranga zirenga hafi 998 zaramaze gutahukanwa ku nguvu na Leta ya Tanzania, naho benshi muri bo bongera guhungira mu bindi bihugu bibanyi, abandi bakagaruka Tanzania mu gihe basanga icyo bahunze kitarakemuka. Ku ruhande rw'umurongozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu Bwana Barnabas Sebastian we yagabishije impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu zagiye ziraha ikaze inshuti zabo zihunguka zikongera guhunga mu gihe bitemewe n'amategeko. Yavuze ko uwo bazosanga yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga nawe azocatahukanwa ku nkoni.
Uwepo wao hapa ni kinyume cha sheria, na kwamba wakiwepo hapa wasitarajie kwamba watapewa hizo fomu za kuweza kupata huduma za chakula, elimu wala afya.
Watuye hano mu nkambi mu buryo butemewe n'amategeko, gutyo ntibizere ko bazoronswa imfashanyo yariyo yose. Twaramaze kubwira impunzi yariyo yose izi neza ko yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga, imenye ko bitemewe n'amategeko, kandi nabo tuzobaka ubuhungiro nk'aba turiko turatahukana uyu munsi.
Hadhi ya ule uomba hifadhi, kwa hiyo watanyang'anywa hizo hadhi endapo wataendelea kuwapokea hawa watu ambao wanakuja kinyume cha sheria.
Naho biruko bamwe muri izo mpunzi bavuga ko nyabu na umutekano wabo utarakemuka, ari nayo mpamvu bahungutse bongera barahunga mu gihe basanze umutekano wabo udakwiye. Kubw'iyo mpamvu batakambira Leta ya Tanzania kubemerera ubuhungiro kibure kubimurira mu bindi bihugu.
Batashe ku ngupu mu Burundi bamwe bagenda bararira raba UN n'ukuru beshi bahebye natwe ntitugiriyo tuja amwe twarabuza abacu ntisingiriyo onja singiriyo napuye singiriyo tuja abantu beshi bariko baragogwa bariko bararira UN dutabara
bari bakwiye kuturaba ko turi impunzi ntitugira aho twirukira naho tujya nk'ubu mbere ko ndabona bari menga ni intambara ahubwo tiko turahunga ubugira kangahe dusubira yatwaje tu kwambara sabagi
murabo kuno mu tugarukira ko natwe tukaba impunzi mu bandi guko tumerewe nabi.
Imigambi yo gutahukana impunzi zose zahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 iriko irabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Leta ya Tanzania ikeneye kubona ko uyu mwaka uba uwa nyuma muri ico gikorwa cyo gutahukana impunzi zose z'abarundi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovine kubwijwi rya Amerika.
Ningaha dusozereye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo.